din de Dr. Amponsa. Sɛ meka sɛ Dr. Amponsa na wagye so sɛ wayare sa fie. Dr. Amponsa meyɛ obi a mewɔ ɔman Ghana mu. Aha na yɛwo me, aha na mefiri. Meyɛ bono ne ba paa, yɛwɔ me bono ahafo. Na meyɛ obi a meyɛ adwuma wɔ ɔman mu ɛboa me ankasa meman Ghana. Esiane sɛ meyɛ abibiduro na medwen meman ma Ghana ho nti. Ɛyɛ a na mayɛ biribi abɛto abɔnten na makyerɛ sɛdeɛ nnipa woyɛ a wobɛnyini akyɛ. Saa program wo yɛ a mede ba yi, yɛato ne din sɛ bɔ wo nkwa ho ban. Dr. Amponsa ɛnɛ meba abɛkyerɛ wo biribi afa w'adidie ho na tumi aboa wo ama woanyini akyɛ, na tumi aboa wo ama woanya mpomden, na tumi aboa wo ama wo biribiara asi wo yie. Saa program yi a ɛnɛ wohwɛ yi mɛkasa afa yɛdidie ho. Adidie yɛ ade a ɛno na ɛku yɛn Ghana ha. Adidie yɛ ade a ɛno na ɛsɛ yɛ Ghana ha. Nnuane a yɛyɛ nyinaa kɔyɛ fertilizer, na kwan a yɛfa so di nnuane no ɛnyɛ saa na yɛdidi. Nipaduane hia aduane percentage sɛn ɛdeyi. Na nipaduane aduane no koraa no wonim, ebia wodeɛ wonim sɛ percentage a ɛhia ni wobɛdi saa. Na aduane no a wodi no ɛyɛ aduane bɛn? Wo kidney no ɛhia nkyene percentage sɛn ɛdeyi. Na percentage no ebia na wonim sɛ kidney deɛ ɛhia nkyene 4% ɛdeyi. Ɛde ayɛ adwuma. Me ne mmienu yi yɛnkɔ sukuu nti. Yɛnim sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛdidi na kidney no nkyene a ɛwɔ sɛ ɔde yɛ adwuma ma yɛn. Sɛ woanhu saa adeɛ wo yɛ a wo kidney bɛtumi asɛe. Wo kidney bɛtumi kyɛ sɛ wo kidney bɛsɛe. Enti mepɛ sɛ menkyerɛ wo adeɛ a wobɛyɛ a wo kidney no bɛtumi afanhye na ayɛ adwuma de ama wo nipadua no na ama woanyini akyɛ. Enti nnɛ program yi ɔmmɔden a na fa wo ho gye mu bi. Menkyɛ wɔ ha. Enti mepɛ sɛ menka biribi nkyerɛ wo sɛ kidney no woakɔ sukuu yɛakyerɛkyerɛ wo sɛ ebia kidney ɛnyɛ nkyene 4% na wobɛyɛ dɛn ahu sɛ nkyene yi a woodi ɛyɛ 4%. Ma menkyerɛ wo adeɛ sɛ wonim nti ɛma 4% no kidney no nya. Enti aduane a wobɛyɛ no ɛnkyene no fa bi tom nanso ɛma no ɛntra no. Wobɛtumi aka sɛ wode wo pɛ nkyene paa, because sɛ wodi nkyene bebree a ɛboa wo ɛnkyene yɛ wo dɛ. Nkyene yɛ dɛ nanso so no wodi no bebree a kidney no ɔntumi mfa nyɛ adwuma yie. Esiane sɛ kidney no yɛ adwuma extra time no nti obi yɛ adwuma extra time a wɔbrɛ. Enti nnɛ woama kidney yɛ adwuma extra time, ɔkyena extra time, adekyeɛ extra time ɛbɛwie no na affect no na kidney no ntumi nyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ. Ɛkɔba no saa ekuro bɛba mu anaasɛ ekuro bɛba kidney no, nti wobɛtumi akɔ hospital ne yɛaka kyerɛ sɛ kidney no inflammations ɛwɔ ho, ekuro kakra bi ɛwɔ kidney no ho. Nsonsonoeɛ bɛn anaasɛ nsonsansoɔ bɛn ɛna ɛbɛma wɔahu sɛ kidney problem ɛwɔ ho anaasɛ kidney no ɔyare? Na deɛ ɛna ɛbɛkyerɛ wo ma woahu no adeɛ ɛbɛma woahu sɛ wo kidney biribi ha no ɛne sɛ wohunu sɛ wo nan se taetae. Ɛwɔ a na wo nan so ayɛ akɛseɛ akɛseɛ, wohu sɛ wo nan no ɛpagya, ɛsoo pagya, ɛyɛ akɛseɛ akɛseɛ, wohunu saa hu sɛ wo kidney no ɔyare na wastate a biribi ha no. Mepɛ sɛ wonte aseɛ. So wohu sɛ wo nan se taetae a adeɛ a wobɛdi kan ayɛ ho adwuma ɛyɛ wo kidney. Sɛ wohu sɛ wo yafunu nso ɛho no anaasɛ ɔyafunu ɛyɛ kɛseɛ a ɛnyɛ sɛ ebia saadeɛ bi na wadɔ anaasɛ but wo yafunu ɛho no a na anim sɛ ɔbrɛboɔ no ntoma mfanhyin yie, ɔbrɛboɔ no ɔyare, ɔbrɛboɔ no kuro bi abam, ɔbrɛboɔ no ɛho no na broni bɛtumi ato ne din sɛ tumo anaasɛ biribi ahono ɛwɔ ɔbrɛboɔ no mu. Ɛte saa ɛna ama wo brɛ yi di a ɛne yɛ na hwɛ Dr. Mponsa kyerɛ kwan ne yɛbɛboa wo sɛ afei ɛna ɛba nso a hwehwɛ Dr. Mponsa kyerɛ kwan ne yɛbɛboa wo sɛdeɛ me numbers no gu wafidie no ase no wofa numbers no a wobɛtom ɛfrɛ yɛn na yɛboa wo sɛ wohu sɛ saa nsonsansoɔ yi wo yɛfono wo hono a na wo berɛboɔ na yare wonanse taetae a na ɛyɛ wo kidney enti sɛ nka ɛduru saa tam no mpo a anka nkyene no wobɛtumi anka twa so kakra wodeɛ stɔpo na yɛnyɛ waduro na ahotɔ wo wie a ɛnkyene no ɛda hɔ ma wo Ghana ha sɛ yɛka sɛ obi kidney wɔ problem a na adwene ne sɛ wawu awie menua ɛnte saa na mmom sɛ ɛba no woampa anhwɛ na sɛ kidney ne sɛe wie deɛ a ɛne yɛyɛ wɔ biribiara a ɛnyɛ yie bie mu but ɛntena hɔ ma no nsɛe na ntena hɔ ɛmmɛwu kwa ɛntena hɔ ɛmmɛhwere wo nkwa ɛntena hɔ ma ɛnsɛe wo nipadua no nyinaa woahu no tu ɛho anammɔ ne yɛbɛboa wo ɛdeɛn ɛna wobɛdi a ɛbɛboa wo anaasɛ deɛ na ɛwɔ sɛ wodi na aboa wo ɛno nso meeba na mabɛkyerɛ wo yɛnkɔhwɛ kidney sɛdeɛ kidney nyɛ problem a ɛyɛ na sɛ yɛkɔba a maka biribi kakra akyerɛ wo kidney no a wokɔhwɛɛ no sɛ woahu sɛdeɛ kidney no teɛ sɛ woahu no ɔhaw a ɛwɔ hwɛ sɛ wo kidney yɛ sei a na kyerɛ sɛ wo kidney no yare kidney no adwuma no sɛ sɛ wodidi a ɔno ɛne sɔne nnuane so na ɛno akyɛ na ɛde ɛfi no a ɛwɔ mu a ɛnyɛ no ebi akɔ wo private anaasɛ wo toilet wobɛkɔ no toilet na ebi nso so no akɔ wo bladder no na wagye nsɔ agu acid no a ɛwɔ mu a ɛnyɛ no wobɛgye nsɔ no nyinaa na wo ho atɔ na sɛ kidney no yare a ntumu nsɔne nnuane no a wobɛdi no so ntumu nyi toxic no ɛfi no a ɛwɔ nnuane no mu no ɛmma wo nti acid no a ɛwɔ nnuane no mu no ne nyinaa bɛkɔ akɔgyina wɔ nanse anaasɛ nsuo a ɛwɔ aduane no mu no a ɛyɛ toxic ɛfi a ɛwɔ sɛ nka wodwo nsɔ no na akɔ bi toilet no saa nsu fi no ɛbɛkɔ wɔ nanse nti ɛbɛtumi agya wo ahohyehyeɛ wo nan ho bɛhyehye wo wo ho nipadua no bɛhyehye wo wo ho yɛ wo basaabasaa wo ho ɔteetee wo wodidi a na aduane no agyina wo na woayɛ basaa na woayɛ kosoo me nua a wote saa hwehwɛ makyira kwan awɔɔdo amagye deɛ bebree kwa sɛ wohwɛ ha a awɔɔ so no ɛwɔ hɔ bebree bɔ mmɔden ana hwɛ awɔɔ so yi sɛdeɛ ɛte sɛ woahunu sɛdeɛ awɔɔ so no te awɔɔ so yi a yɛgu hɔ yi ɛyɛ adeɛ a nnwuma a metom yɛ no ɛno ho awɔɔ so ɛna ɛsisi hɔ yi ɛyɛ awɔɔdo amagye no ɛdɔɔso na ne nyina mpo ɛni ha na bere bi tia mu yɛde ne nyinaa bɛba abɛkyerɛ na wahwɛ na nnɛ deɛ mekasa fa kidney anaasɛ oliver ɛho asɛm na sɛ wotie me na sɛ wowɔ saa haw yi a mekaeɛ nyinaa bɔ mmɔden na bɛgye wayare sa hwɛ sɛdeɛ a kidney no ɛyɛ a hwɛ sɛdeɛ te sɛ woahu saa kidney wei wei deɛ ɛyɛ kama ɔnyare ɔyɛ oke ɔno ɔnyare ɛnti sɛ wo kidney no sei na ɛwɔ sɛ ɛyɛ but nnɛ yi a woakɔnya problem yi hwɛ sɛdeɛ kidney no ayɛ yɛbɛboa wo ɛyɛ awurade paa wobɛnya nkwa na wabɛnya ahoɔden na wo nso so no wotumi aboa ɔman Ghana wowɔ aburokyerɛ a wode ɛfrɛ yɛn yɛbɛposti aduro ama wo sɛ wowɔ obi a wobɛgye abrɛ wo a yɛde bɛma no abrɛ wo sɛ wowɔ Ghana ha a yɛwɔ obi wɔ sunwane kotokuro nkwan no so new vinyare no ne wɔ posit yɛwɔ obi wɔ kumanse wɔ hwim tigo junction taxi rank waa ɛne yɛwɔ ɛnyɛ hwim ase wo mesi wɔ hwim tigo junction taxi rank waa yɛwɔ bi nso wɔ kɔfɔridua densua no waterwes last stop kɔfɔridua densua no waterwes last stop ɛhɔ nso ebi ɛwɔ hɔ ɛna greater accra ɛnkran yɛwɔ spintex bachona white house spintex bachona white house wodurua a wɔn a wɔtɔn cars no wɔn abusa wɔn sɛ wɔhwɛ dr mponsa Minim se, ube ye wi, na minim se, uye nsua ebe mwawu.